ameva yona yataba yenyukela noma kunjalo banjalo ungalahlitsemba ungaphele mandla impilo isima inameva yona yataba yenyukela noma kunjalo hamba njalo ungalahlitsemba ungaphele mandla qinisela bambelela ungalahlitsemba ndawuphumelela qinisela bambelela ungalahlitsemba ndawuphumelela ngithi impilo inzima until you make it. Never doubt yourself, never stress it. Keep on praying until you make it. Qinisela bambelela ungalahlitsemba ndawuphumelela qinisela bambelela ungalahlitsemba ndawuphumelela. Never doubt yourself, never stress it. Keep on praying until you make it. Never doubt yourself, never stress it. Keep on praying until you make it. Impilo inzima. Yona yahlaba impilo inzima mayayi iname yona yahlaba mayayi 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 qinisela bambelela ungalahlitsemba ndawuphumelela qinisela bambelela ungalahlitsemba.